He ko waiwai pakitara hou nā te kai toi Māori Ronganui nā Mr G. E āki ana I te hunga rangatahi o te raki ki te whātoro ki o rātou moi moia. Ko Tūmanako te ingoa o tana kaupapa hou, e mahi tahi ai ia me ngā rangatahi o te rohe ki te kō whaiwhai matarahi mā ngā rangatahi, ngā kaupapa e whiriwhiri. I Tunatahi te tai tokerau a Mr G me te ohu taiohi a rangatahi ora, kai a te kakinga Kawiti Bashara tēnei pūrongo.
Ko te tuākiritanga tētahi o ngā aronga nui ki tēnei hunga rangatahi o te tai tokerau, e whai nei kia whakāturia taua āhua mā te mahi toi me te whakapapa.
Ahara mai ngā taitamariki o te hāpuri nei, o te taone nei, ki te wānanga tahi, ki te ako I raro I a Mr. G me ngā pūkenga o te ao toi, te ao Māori hoki.
You know, we need to preserve our stories, you know, and especially the best ones to do that are those of you who are connected to those stories.
Me he tupuna, maunga, awa me ngā tipua, koia ētahi o ngā momo mahi, e kō waiwai tia ana ki te pakitara, e whakamārama ake ana, kō wai, ā no hea hoki rātou.
You can see our tuna here, the main tamifā that used to protect the river. Ka tae e te hunga maria ki te kite I tā rātou nei whakaaro, I rungi te pakitara toi nei, kei konei ki Selwyn Park.
Ko te whāinga a ēnei kaiārahi ko te whai a ngā rangatahi I te Tūmanako, ā ka hua mai ai he māramatanga ki te ao e noho nei rātou.
Thing is with murals, they communicate constantly 24/7, so we're just trying to harness and curate the messages that these murals are communicating, and so we want to communicate messages of hope, Tūmanako, huri no te motu.
Yes,
mā tēnei mahi whakapoapoa e puare mai ai he tatau ki a rātou tuākiritanga Māori.
Ko te mea nui, ka kite I ngā taitamariki te āpōpōtanga, I ngā pukenga maha a Mr. G me tāna mahi ki te ao katoa.
Tupu te toi, whanake te toi, ā waiata te toi I runga I a Tūmanako.
They're going to be composing a waiata or song on Tūmanako as well, yeah, which is really cool, you know. But no, it's an honour for us, for my wife and I.
Te kakenga Kawiti Bashara, te ao Mārama.